Izakhamuzi zaseNewcastle, eseNyakatho yeKwaZulu Natal, zithi zimi ngomumo ukuvota ngomsombuluko ukuze ziguqule impilo yazo. Zithi zigqoza kakhulu kulendawo izidingo ezifana namanzi, izindlu, imigwaqo, kanti futhi ke zikhala nangokucinywa kogesi ngenhloso yokuwonga. Lezi zakhamuzi beyikhuluma nentatheli yeindaba zeSABC uVusi Khumalo ohambisana nomthwebuli weithombe uRayimbele abebese sikhumulweni samatekisi esimadasa salendawo.
Njengoba kuzovota njengomsombuluko wohulumeni basekhaya, abantu bamagange bafuna ukuvota, bafuna intuthuko enhlobonhlobo endaweni zabo. Njengamanje sisetaxi rank yalapha endaweni kuthiwa iseNewcastle, sizobheka nje uvo lwabantu olwahlukahlukene njengoba sekusele iy'nsuku ey'mbili ngaphambi kokuthi kusingathwe ukhetho lohulumeni basekhaya. Ake sitholele abahlali bendawo sizwe bona kahlehle ukuthi ikhona intuthuko endaweni zabo noma ayikho intuthuko, nokuthi kahlehle yini labayivotelayo, yini abangenayo, yini abanayo endaweni yabo. Ake sithole abafowethu abasebenza lapha erenki bazosichazela abantu mhlawumbe kwafushane nje nangezinye izinto iy'nselelo ababhekene nazo ngokomsebenzi wabo nje generally. Ake sithole mfowethu igama nisibone ukuthi zithini iy'nselelo zenu nanokuthi yini engalungiseka ngevoti lakho nje lilodwa umsomlowo.
Nginibingelele, igama lami ngumbuso wakazwane u-taxi driver wakhona la eNewcastle. Ngihambela e-Osizweni to town la thina okwamanje kusasebenzeka njengoba bekusavalwele itoro nje oplaza bekusahamba kahle. And then enye into mina ngizokhuluma ngokuvota, cha bafethu ngizovota on Monday. Uhulumeni uyayikhalisa, seyikhale kanti nje eyikhalisa kimi ngalabo 350, so nje ngisaphathe kahle kakhulu. Enye into ebesicela ukuthi esiphazamisayo nje ilokishini lento yama last warning mane azizwa leyingane. Kodwa siyazama ukudila nazo accordingly.
Siyabonga uvo umuntu omunye umfowethu okhona la osebenza khona lapha e-rec ukuthi zithini iy'nselelo enibhekene nazo lapho kule mboni, nanokuthi ngomsombuluko kumi kanjani, yini eniyivotelayo, la maqembeni wavotelayo ami kanjani, iy'thembiso zayo zithini, ziyakholakala kodwa?
Ngiqala nje ngokubingelela abasasazi, igama lami ngunzuzo ngakwasibiya. Ngihambela khona la eNewcastle encandu nase-Osizweni ngize-drobhini. Sizovota Monday. Uma ngabe sivota manje soqhubeka sivotele ANC noma kodwa ingasinika amathuba omsebenzi. Mina nje njengami lo ngaphuma esikoleni 2013 ngaqala udrive ikhumbi 2014, ngino-7 years ngila, kodwa amathuba omsebenzi awavili. Kodwa leyo iqembu loku liyabusa, soqhubeka silivotele ngoba nanginohulumeni azama ngama 350 noma emancane nje, noma sinoma ngasikhuphulela kodwa senzele u-550. Siyabonga nje, sithanda ukubonga kakhulu basasazi.
Okay, siyabonga kakhulu mfethu. Abanye-ke babafowethu abasebenza lapha embonini yamatekisi, sifuna ukubheka kahlehle iy'nselelo ababhekene na iy'khathi zamalantshi ngokubona kwabo. Bathini kahlehle? Nabo basibalekela kodwa sesifike ngey'khathi zamalantshi, ubona ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma ngesikhathi engaphakathi emotini njengoba umsebenzi usaqhubeka. Okwamanje-ke iy'ntambo sibuyisela kunina, sisazokhuluma nabanye abakhona lapho, sizwe nje uvo lwabo lapha eNewcastle.